Adafo ye mobi bia akwa ba e de ba ade pena show yi so program I ato ni din this life e na mo ni guso a mo hwe mi a mi di jima die ho chia mi mi din e de na na abna ade pena utumi so frɛ mi ohema ade pena na ma je so yemfa odɔ nye na enye fe program yi de wo mu ni se wo ba so a oni abɛkyɛ wo life experiences ye botai ni se obi betie na akyekye ne wre obi nso betie na odi bi atu ne hofo ye wo ye maame baako wa ha se ya ɔno nso ɛbɛbɔ na brabo mu nkɔmɔ kakra e de akyerɛ yɛn ni ahwɛ baabi a ɛrekɔ yegusu a senior program ni te no ye hwɛ se ye betumi aboa ɔmo a ɔmo ni bi no ye kakra na ye wo no ebe hwɛ sɛ yebetumi ɛde anidaso abrɛ ebi mu ni ama ebi mu nso a ɔmo wura ho ahwɛ sɛ yebetumi ama ɔmo asere kakra yɛbota ɛnyinaa no no nti sɛ ɔhwɛ yɛn a adeɛ pɛ na show isu enie maame yɛ mo akwa ba
mpakyɛ ɔyɛ so
mpakyɛ ɔbɛbɔ odin obi a ɛhwɛ yɛn nti ɔbɛbɔ odin na wakyerɛ baabi a wowɔ na afei yɛato ankɔmmɔ ne so
mpakyɛ ɔyɛ frɛ me yɛ afiri mpɔm a ɛfirita no dumase
A chrome has a yen yet no dumasi. A hana ye titi one, I say, oh, our yen a do bahan, I say, send a ye ya be pew chroma.
That's all me titano dumas, na me bass or corner.
Aha,
I will have say.
Okay. Until you fee tano dumasi one hour
bass.
Okay. And now, unquala brim no ne woon ye, nothing and net, you know, no moya.
Any anomaly, a yen song.
Okay.
And I'm yen, sir, a woo. I can nine. And a nine is a sonno. Be ma ba ko no last year no o yare so ko hospital no ko ma 8 months no on kasai
o da so e wo ho nso o wo ko ma
on kasai ehn na aka me ni o ba ba ko na ba ko so so no no so atu kwai kakra oni gana ha
okay wo ko school kakra
ah mi wie jhs
afi ben
1990
okay na wie ye no tumi to aso
e pa so debi
adan no want tumi anto aso
en ka me bra na de mi ko school e na na yere ka se Oh, the middle school need to receive when a man. If you are not holding so at in tea, or my family county every year conflict down in Tamanka, where you are again, and I'm in school.
If you went to me, Uncle, Mammy, no papa, so went to me and support you.
Mammy, who you and I'm sweat, men whom I'm made that. You are paying now more, men whom I'm in my father.
To one at it too.
Me and I'm in the moose, and I met it me to be in chain and name call ye. Got now been chair was once, and I'm told you.
Ibi aye papa ino.
Aha. Ana me nene musa ana.
Around that time no di besa ahe.
Oh, na no be 15 to 16 years mo no.
Mhm. Ti wa na o sho ho an ka.
Mi ana ma hwe me ho saa be pin sabre. Na je se. Abran ten di be fa me, o be fa me na e sa o musa e sa busu asem lai no. Nti one me wo two no na me ka se hu hia na setan ne nko ye nti mi twa so. Ena ni papa n beka se hu hia me na wutu dia ma me ko wo baby basa mu tu no fo no ni me wutu kan so still na de oyɛ na enye ti na mti no fie na metu ye metu kɔtena me bra ba ko fie e wo baby ti me ofie wa na kyese ondo nka se wo gya me ena me soso me ese me kɔtwe mpana na se na me so me ho ade oyɛ me ho ade de a me
wa to awa re ni
sa enti na he sa wale ne enwu ise enkura ndie na omo school ne ayi ni de na ohwe om kakra na me so me support kakra kakra sa Jadi di mana ada bihun so mebane so se no hoye ne basa basa ide ne kwa aguna hospital ana kese wodi firi mu se ye omo nya sika ne ye bia obi ase omo fa me ho ti pepe me sa bria papa ne wuye nyina nkura no obi anfi me university ni baako ss ni baako na jss ni baako na pani ni so so kra wo wie no ye mposu no nti ono so da bia ji so ono ana me sa ma ne chop money ti mi kwaje ji mikrofon ni me ne bia omutwa na me ko yi na I'm a dinner and the moose, and I'm a 23 old barn. I'm a name. Manana Hunsan, I'm
15 or 90.
In medical hospital, one more chin, so no more things with him. To one more coaching and panning on the woman. Mamma, when are you cool? Timunia me ya, Menantia, in the study, and Tim got to cry my home. Timunia me ya, Santi, so for an amedra, just a cra. I ay. It is this can be any who don't toss me in no crampon. Obi e school 3 weeks ni otifi ska kra me de mana mana de akono kra e di okono service 20 weeks obi nche na oti a okko nti se se aye de ya mame pa nti mada roma o foundation amato na me se mo de amomo ame na aja menya bi mfa nhwe me mana so kakra
program ya ye wahan ma ye twetwe nkomo ye this life se wo kọ wa brabom ti se fi wo kwa labre ma be pim mpani fi so e bien pa na wa komu a e bia se ene se ya me ne o ka se se wo kaya etumi eya wo ya e ma wo re ho bien pa na wa komu a betumi aka se sa amane we se ya na se o ha we ana se o de we se se ne ti bia na wo komu no e de ensakra ye bia na nsunsu aso bi ebre wo
ye mi ko mu aye me ya pa ni se me ma me wu ye e wo me me hu no e na me papa nso so no me ma me ni e wo me na papa no me papa nso me ma me ni wu ye wan hwe ya nche na papa ni ye de ofiri mu e na me ka se me ko tetan ko fo chen nso amo ame na me ba aye no papa no be fa me onu nso so ko ye ma asem sa ma me di ya wo sa na mo ye sabusu asem nti no oye ma asem sa di meni sa nkula no mia na me nam gemu a me de show mo sa on to atale on to mti ma me ti me ho se wa me ye me ho ade a ene ne ntena ho biem na ne ne nam mu a odi ewu onu nti odi wo ye abusu afo no so obi a nye na gen se nkula no kula obebo me kula kakra kula se nti min nam gem pa tikika kra wo me ho university ni no kura mpa wapa no na school fees ni entia nti kakra ne kura mi nyina mi dibi kokotia e na hostel fee mi dibi tuetia e na we so oba ne so to bi nchen da bia mi sendin sika man de to adwani na hostel ni kura mpo no university ni so no so system sendin sika man de to adwani di na pani ne so kura ye mposto no so so no so da bia yi sami man de chop money they say 1000 wo ye 1000 kura mi se ne kura na no na se fe mani me su sa ma de achi Yesu san ti mede mpaibwa na mboseja nya me maboa fo meboa me ne me manager me nya kakra emfa nya adwuma ndia bibia metimi aton ti nya kakra de ya adwuma ani de mini problem kora na wo bibia
o ka se ase wani atete
Yesu san
na edian na wo ho a wo hwa e ma wani ji kakra
ye ema me ni ji kakra ne se aya na me wani da so se nyakopon mama ho de ne nkwana mtimi hwe me ma ne betimi aba ba hwe me Kristo se de yemfa ya ha wo nyina yemfa ma Awurade na Awurade na beko ekon de aye de de ama mtimi de na me de me kon na ma Awurade o de wo kon na ma Awurade Awurade betimi akon e de ama mtimi wani da so nyame me se nyakoma nyame ma me nkwane aho de aye de na me yare na ya ne ha me tim nyankwane aho de nkwa betimi aye adwuma e de ahwe nkwala
yo adofo mani guso a mo hwe Adia Penashu, program I have to need in this life. Yeah, mammy, I am in a tea high chicken commo. Or see Nikunu a wejano, or no, or you could not for the man's own nine. Back where we nursing training. Me knew a wo school, knock it to a crowd, or woman, a dim feed, I 10 years. Na ne nine a yen a ya. No tongue fools, or ye selections are no a quack or tongue. Ena wa ye nka kra nka kra dia hwe ne meya ma ba kokura ewie na sin training se se ne 990 ontumi enye adwuma se se oyi bi na se onye sika kakra obetumi e dia ye adwuma ade pena show nso de ye ye ni se omo ni bi se no ye bebo modern ni ya hwe ekwan a ye befa so a ye betumi abo na menko ano mintumi nye mesre se se obi etie maami asem na se aka wa koma Oso obebem na wabeboa na aso yasen na etumi apushi omo a omo ni bise sabri monsomfo ba na nahema ade epena adesrede etumani obi a eka na koma se obeboa enye ono nkoa interviews ayaye interviews bebre obi a beka na koma se obeboa ye maami anase obi foforo no yebe ni na twetwe nkomo na ono so abamu aba abeboa yeda mu ni na ase semo adaje na mu de ahwe ade epena so Sa anso na mkoso ara anso eda ye crew members ase. Nana ya Rastaman, Jesse, ena Mr. Daniel, o chinchim ye light ni ye nema mama ye da mwani nasi.